kampuni ya Meto Refinery, Mungu wa ilani. Mungu wa ilani yu kampuni. Thank you.